shakusobanurira niki muregwa yaje gukora none njoro
kandi ntabwo agikundana na Steve kuko Steve nawe arakandi gakobwa nabonye bameze nk'abakundana
uzongera gufungurira muregwa hano muri inzu azamare gusohoka uriya muryango wa urenga nawe wamukurikiye
ntabwo n'ibindi umukobwa amuhege adufashe kujya kuri Nadia ataragucika